I ngā wā o ngā parekura a taia o ko ngā iwi, tētahi taumata okeokinga mo te hunga kuararu. Arā ka whakatūwhera hia ngā marae hei whakaruruhau I ngā pārūrenga o te fiunga, o te aneatanga. I wānanga hia tēnei mahi a ngā iwi I te rānei e te minita rākau whakamaru me te rōpū e kia nei ko te aratahi, te rōpū o ngā mana whenua o te whanganui a tara. Ko te ngako o tarātou wānanga me pēhea e uwai tēnei mahi manaaki a ngā iwi, kia noho pūmau tonu ai ki te mahi ka mahia e ngā kaunihera ārohe me ngā ratonga āwhina I te wā o tētahi parekura a taiao. Nei rā tā tātou, tū te tōranga pū a Eruera Rerekura.
Ko te minita o te rākau waka marumaru, me tētai māngai a iwi e maitai ana. Ko te ia o te minita, me maitai o ki tana tari me ngā marae o te motu.
When an emergency happens, iwi groups through their network of marae and their own iwi communities respond. So it's about making sure that our civil defence system structurally has links and has a really strong partnership with those iwi groups to make sure that they get the support that they need when they're helping us respond to an emergency.
Because of where we are, and we know that we're incredibly vulnerable, earthquake, tsunami, liquefaction, all those sorts of things, a lot of our marae are prepared. Some of them aren't as well prepared, but I think most of our marae have plans in place.
Ki te waka ngaroa tū ngā kāinga I te korokoro o te parata, ka uakina ngā tatau o te marae, ei waka ruru au mā te maria.
The role of marae as central hubs for our community and bringing our people together and providing that manaaki, not only for our own, but whoever who needs support and care.
Ei tā whaafoe e matatau ana ngā iwi ki ngā itori o ngā parekuratanga I te mea koenei ngā pūrākau o ia iwi.
Certainly some of the more coastal iwi know some of the signs of, some of the risks that they face because of what has been passed down through generations. So they know the signals when something is going to happen, and because those stories have been passed down, they know where to go to.
The minister and his team who are going to prepare this legislation can actually learn a lot from Māori, because we know how to do these things. We're prepared in our own culture, enables us to be prepared and agile to move.
Ko te wāinga matua, kia waka tū I te wanaungatanga tūturu I Wanganui I te rākau waka marumaru me ngā iwi.
What we want long term is a real partnership between the civil defence groups, the local groups that help respond locally, and the iwi. So some of the situations that we've heard about in the past, whether they be the likes of Takahanga Marae and Kaukaura, don't happen again because those marae have a special way of looking after people.
Nā te mea, e taonga tukui o te manaakitanga. Eruera Rerekura, te karere.